nyimbo mwanzo bila kukata please.
Why did you say I'm not your man? Alipiga nyimbo last time. Wapiga na nguvu, magitako zinasikia makuni makuni yani.